tusavye ko bugumi muhira iwa ntihagire numwe atonda ku mirimo kuri uwo munsi wa kane kiretse ko aho twumvikanye ko hoba ibikorwa bibayabaye kimwe bita service minimo na cyane cyane mu bitaro
aho hari mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uwo wa gatatu aho amashyirahamwe mpuza amasendika COSIBU CSB afadikanije n'amasendika yigenga yari kamagarira abakozi bose n'abanyagihugu ko bokwitaba akamo ko guhagarika akazi bakigumira muhira kugira bafashe amashyirahamwe kugondoza leta mu gukura ya tagisi y'amafaranga 42 ku munota wose umuntu aterefonye no kumanura igiciro cy'igitoro gushika ku mafaranga 170 ku iritiro iryo hagarikwa ry'akazi ngo ribaye rirafatwa kuri wa kane gusa yamara ngo leta iterekanye gushaka mu byo isabwa izindi ngingo zizofatwa Celestin Savyimana ni cegera cyurongoye COSIBU
numunsi umwe rero twafashe kuko ubwa mbere iyo duhagaritsa akazi mu gihugu cyose nitwofata iminsi myinshi urabona abantu hari abantu benshi babaho ku munsi icyo ni cyambere mugabo se kuvuga yuko iyi ntuze twatanze uko kugabisha twatanze guciye guhagarara bimwe bita mu gifaransa preavis kuwa gatanu tuzoca tugira inama y'ukuraba ingena vyagenze twongere turabe ko leta atacu yatwishuye ko yibidusaba igihe rero tuzobona ko atacu yatwishuye tuzoheza tusubire tubamenyeshe izindi ngingo zofatwa kugira duhave twumvisha leta yuko boza tukavugana kugira izi ngingo bafashe zo kuma telefone zihagarare kugira ngo nacage iciro cy'iritiro cy'ibitoro kije ku 170
nayo ngo vyasabwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu aho yahamagarira amashyirahamwe kubarabangiriye ku bwa Celestin Savyimana ngo ivyo vyashikirijwe nta nyishu nimwe irimwo mu byo basaba
mu kwezi kwa mbere twarandikiye ikete y'amashyirahamwe yose yarandikiye ikete nyakuba umukuru w'igihugu nta nyishu mu kwa kabiri mu ntango itariki 12 barasubira baramwandikira bandikiranya kuba umukuru w'igihugu nta nyishu itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri twaciye dutanga ikete y'ukugabisha bimwe bita preavis de greve tujyandikira nyakubahwa umushikiranganji w'abakozi ba leta akazi no guteganiriza kazoza abakozi aya maduha kopi abategetsi bose bo muri iki gihugu uhereye ku mukuru w'igihugu duha kopi n'abashikiranganji bose nta nyishu twaronse tutaronse inyishu rero twabonye yuko mengo muri leta nta ntumbero iriho yo guha inyishu vuba na vuba ibi bibazo rero twe dufata njya n'abarundi bose nivyo bafata yuko iki kibazo ibi bibazo dusaba nta nyishu nimwe gushikiye isaha iraboneka
mu mashyirahamwe arenga 1,300 ahamagarira abarundi kutitaba imirimo kuri uyu wa kane harimwo n'ijya bunguruza abantu aho basabwa nabo nyene guhagarika akazi akaba yavuniye akagohe ku barundi bose babishoboye ko borara basumye kuko ngo amasoko ashobora kuba yugaye kuri uyu wa kane